Molo wamkelekile. Kuthiwa ke apho uba ixabiso lokugcwalisa imoto yakho ngepetroli liguquleka ngokungqalileyo nee-liters ozozithenga. Ngoku apho bathetha nge-gallons, thina sothetha nge-liters. Ii-liters ziphantse zifane nee-gallons. Ke apha sizoyichaza ngokuthi u-x ulingene nee-liters, njengoba apha kubhalwe i-gallons, ii-liters ozithengileyo, ezithengiweyo. Uy yena ulingene nexabiso lokugcwalisa imoto. Ngoku le nto ibichazwe apha ngentla esanduyifunda isixelela ukuba uy uguquleka ngokungqalileyo nee-liters ezithengiweyo, u-x. Ke loo nto isixelela ukuba uy ulingene nelinye inani elisoloko likho elithile eliphindaphindwe ka-x. Ke ngoku yile nto ukuguquleka ngokungqalileyo le nto esandiyichaza apha. Xa u-x ezonyuka, u-y naye uzonyuka. Uba u-y uzonyuka kangakanani, u-k uzokhomba loo nto. Ngoku bayaqhuba ngokusixelela ezinye izinto apha eziza kusinceda ngokufumana u-k. Kuthiwa ke ilita elinye, ixabiso lelita elinye yi-R2.25, zii-dollars apha kodwa thina sosebenza nge-rand njengoba silapha eMzantsi. Andithi ngoku na ke zingaphi ii-liters esinakuzithenga nge-R18? Le nto ke ixelela ukuba xa sithenga ilita enye, i-1 liter, xa u-x elingene no-1, u-y ixabiso lokugcwalisa imoto yethu izoba yi-R2.25. Ke singafaka u-R2.25 kule ndawo ka-y ezolingana no-k ophindaphindwe kayi-x apha. U-x apha ngubani? Ngu-1. U-1 andithi noba singambhalanga enamsebenzi, loo nto ke silifumana njalo ixabiso lika-k elinani elisoloko likho elingu-2.25. Andithi u-k ke ngoku sisantya sethu, kodwa le nto masichaze ngokusebenzisa isilinganiso apha. U-y ulingene no-2.25x njengoba sisandufumana u-k apha. Apha khona u-x ziilitas esizithengileyo, u-y lixabiso lelita elinye. Ngoku bayasibuza uba zingaphi na ii-liters ezingathengwa nge-R18. Ke ixabiso lizoba ngu-18 ngoku. Andithi kuba sizothenga sizothenga ii-liters nge-R18 apha. Ke u-18 ulingene no-2.25x. Sizove sithi singenise lo-18 kule ndawo ka-y kuba andithi u-y umele ixabiso. Sifuna ke ngoku ukusombulula u-x ii-liters ezizawuthengwa ngaloo mali. Ke ukwenza loo nto sizawukwahlula amacala amabini ngo-2.25 ukwenza uba sifumane u-x eyedwa kweli na icala elinye. Ke njengoba senze njalo sizawufumana bani? Kweli na icala elingasekunene sizawucima o-2.5 aba bobabini. Ngapha ngasekhohlo u-18 xa simahlule ngo-2.25 uzosinika bani? Siyayibona ke ngokuba le nto le heyi ifuna umthetho we-fractions kakhulu. Masizame ke ngokuyisombulula lapha ecaleni. U-2.25 andithi ufana no-2 nekota. Loo nto andithi iyafana nokuthi 9 esimahlule ngo-4. Ke ngoku u-18 xa simahlule ngo-2.25 uyafana no-18 esimahlule ngo-9 ongaphezu ko-4. Loo nto iphinde ifane no-18 ongaphezu ku-1 ophindaphindwe kayi-4 ongaphezu ku-9 ngokulandela umthetho we-fractions. Ngoku u-9 ungena kangaphi ku-18? Ungena kabini. Ke kule ndawo ka-18 sobeka u-2 ku-9 u-1. Ke u-2 ophindaphindwe kayi-4 ngu-8 ongaphezu ku-1. Ke siyayibona into yoba u-x apha ngu-8. Ke sizothenga ii-liters eziyi-8 nge-R18.